bomba ijili nwa yo na elife o wele nno nwa yo we na eri ihe maki ibe ego ibuto ibe ego right now my body just needs pounds and dollars iwata go adu me mezi ihe naira kesi rana ego aye nwa ezi isi ichi mmadu 100,000 naira oba ahia odi ko onye ezuru ori epe kwana ego adi ama ama ki igbe na ase na ma agwara ozo agwakwala nga agwa let me be rocking my hairs biko I've got hairs ọbụrụ sọ unu na eme isi I do dread but I've got hairs at least two fine ones